pretty baby. You can have your way all the time, but someday I'm gonna leave you, sweetheart, and you can have your way, I'll have mine. Every cloud, baby, needs silver lining. Why don't you wait, mama, until the sun shines through, loo-loo-loo. You can find you somebody else, sweetheart. I'll try to find somebody too. Oh, we did little, la la la, what do I love it all? Da 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 da